byose biba bishize uhindutse kuba musha ejo hawe mami yahishize no kugira ngo ubatuke rwose
yankijije kamere.